nabwire burya ntivyoroshe gutwara abarundi ntivyoroshe murakina nabuke buke mugabo nanje nzandagira gato gato bigira ku ruhande gushikaho abasigaye bazoca ubwenge mugabo ikogira abaca ubwenge ibanza gukubitwa inkoni yo yirabaho mwabajije ikindi kibazo cha sentare ya Afrika y'ubuseruko yavuze ikiringo n'icyagiye kwijeje gushika ko ntibaranyandikira icyete ngo barindungikire ndaribone mugabo nababwiye ko hariho abantu bagifise imitima mibi bazi iyo baca niyo badaca kugira ngo bararaze igihugu je gushika ubu mugabo nta notification barashikanira mugabo reka dufate tuti nivyo ndabaza ikibazo murazi cari cyo ubwigenge bw'igihugu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi rirasa nibwirizwa shingiro rya Tanzania rirasa nibwirizwa shingiro ry'Uganda rirasa nibwirizwa shingiro rya Sudan y'Epfo rirasa nibwirizwa shingiro rya Kenya mbwira rero iyo sentare ingere izoshobora kuza irasesangura ingingo y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu bigakunda bijya bikwereka ko harimo akantu nta gihugu gifise uburenganzira cyo kuja kwiga ingingo y'ibwirizwa shingiro y'ahandi hakarero ndabaye twe mu Burundi ingingo muri mu ntangamara y'ibwirizwa shingiro tuvuga Imana none wese avuga Imana none bacavuga rero yuko twebe tuvuze kuti Imana twayihaye ikibazo cya mbere yuko ari inconstitutionnel bacha bivuga none ko sentare ya Afrika iraba mu bisanzwe amategeko agenga uwo muryango ntija kuri amategeko agenga ibihugu na code penale muri Tanzania nko muri code penale harimo aho kubitwa inkone naye mu Burundi birimo none bacha bavuga yuko twebwe mu Burundi ko rudakubita inkone tugize nabe cyane Tanzania kwikubita inkone igize nabe ibyo rero neba muze muramenya politike hari habantu bazi gucengetera bazi gukoresha abandi none abacamanza Burundi bo ntibakoreshwa nimuha mubivuga none abo bahandi ni batokoreshwa kugira ngo babe barahahamura Barundi babe barahahamura jereyo simpamuka ndazi ko abategeko niyakora bazokubwira ngo bagiye ngo kwitwara ngo ku matongo ingene amatongo y'u Burundi atunganijwe niko amatongo ya Tanzania atunganijwe none iyo sentare izomenya ikora ikizitegeka irihe bukumenya itunganywa ry'amatongo y'u Burundi mubutse uvu mu Burundi kubera iki cya kintu bari baramenyereye ngo nzokuburanya gushikira he baramenyereye yuko sentare nkuru y'u Burundi ari oni baramenyereye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni nicyo tuzoza wumva avuga ngo abazungu ntibazovyemera ivyo babihakana nkande ibi bintu twikure mu igihugu cari kukiye igihugu nico citunganiza ivyacu hagati mu gihugu iyo bambwiye uti sentare ndabibwirizwa shingiro y'u Burundi niyo yabivuze aho nari ko vyumva ico rero ntitukiranda gateko hari ikiraba gateka k'igihugu nta wundi umuntu w'inyuma akinjirira tuba tuzi ngene bigenda ikindi cari atuburongozi bwa yase nitwebwe turiyo mbega tubuze kwiki ni nkuko umukuru umugambwe dufate umugambwe ya pedere yobaza ati uburongozi bw'igihugu bugizwe na ni CDFD dirongoye igihugu none tuzeye iki kuri CDFD mu iterambere reka ndabwire umuryango w'ibihugu byo mu karere tuyamaze kumvikana ibyo tugendera ko hariho isoko rusangi nka karorero twebwe ntidukorera Burundi gusa ntidukorera Tanzania gusa ntidukorera umuryango wose wewe rero udakanuye ikintu cya mbere yubo n'uburongozi uragira icizere gikomeye cyane ukavuga uti nimiburi ntizorenganywa hanyuma Burundi agaciro kabwo nuko twokora neza gushikaho bazotwikugura abarundi bakanezerwa abatanzania bakanezerwa abakongomani bakanezerwa abanyarwanda bakanezerwa bose hamwe tuzoheza icyo kiringo batwikugura bati mu gihe hari harongoye Burundi abene gihugu mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko baranezerewe cyane bararose utu ahubwo rero na wewe ja mu nterere uti dukora ibishoboka byose hamwe bose azovuga bati uburongozi bw'u Burundi bwari bumeze neza vyagenze neza ariko turiko turita ku rutare kandi tubona bashima aho tugeze nk'ikibazo cy'amahoro n'umutekano murabona ko tucitwararika cyane no babwira ko ntajyama amaze kugirisha inama nyinshi kuri ico kibazo murazi nayo duhuriye mu yindi nama ndavuga nti eh ntitugere tutavuganya kajanye n'amahoro mu gihugu cya Kongo
nikubereke kuvyerekeye abenegihugu bato batwo mu Burundi uburongozi murabona Burundi bufise nk'uburongozi bukomakomeye bwose bwo muri Afrika y'ubuseruko umurundi muto muto kujanye na Kongo kumujanye n'ubutunzi yo hakamishike
ega ntuvuge ngo murundi muto muto azi kwivye na vyase turabarundi twese nta murundi muto muto na munini munini ariho tuze turamenya nindongozi nimenye ko ari uwo bashize imbere numwe ne gihugu bashize imbere kugira ngo arongora abandi ntaci yabo umwe ne gihugu mukuru rero icambere nuko nkobo twebwe turafise akanya ko kuraba neza mu mategeko neza inyungu umwe wese akurayo ni ibyo rero nk'ibyo tubogera tu Burundi hariho aho duhombera duca turaba igituma tuhahombera kugira tujya kara abarundi nabonye mugaba abarundi nabonye numenga ntibakanura cyane ntibijanye n'ubudandazwa abantu tucubugari butike sasita ngo tugiye gufungura harahandi muri abibona mu bihugu byo muri ako karere none nkazo cavuga ngo ntacho nahakuye yari yuga aho yogiye gucavuga nje gusoma ubwenge kugira nkore nkuko abo mu karere bakora erega nivyo nyene umurundi urumva haruguruye haruguruye nagende asoma ubwenge acamenye ingene abandi bakora je ndavye nk'ingene barababwiye umukuru w'igihugu cya Kenya ko yacuruza inkoko kandi ari docteur mu Burundi ninde yaja kuyerereza inkoko nkaho nibuze muri igiraho nivyo nyene nico gituma rero akunguko nuko imbibe zuguruye twese duca dusoma ubwenge ubufise utwajana akajanayo mugabo murazi urindira ko ari bakuzanira ntushaka kubashira eh hajya muragenda mukaramuti bakeneye iki murazi nk'amazi ngene bayakenye nawe amazi wirigura yasesa nkajya hogira umuntu amenye ati narabonye akarere katagira amazi hariya ngira mpingura amazi ndayajane ndabwije ukuri no yajana mwijere kandi boyagura mugabo aho ntiturabibona neza nzaza ndabarya kara mugabo jewe je imana izirampa nkabona tumwe mwavuze ikindi kibazo kijanye n'indege shimye ko abikurikiranye cyane kuko no gira indege igumi ihagaze ku kibuga cy'indege ikarindira ko umukuru w'igihugu azofata urugendo ngiranga abantu ntibazi indege igende hari ibirometero igiye itegereza gusubirwamo ibe yicaye hari amasaha imaze itegereza gusubirwamo wapfuma yisubiramo rero yakoze rero iyo ndege nico itumi n'amashikiranganje yafashe umugambi ikavuga iti tuyishire aho boza barayikoresha amahera zoyikora akabavuye muri iyo nyene hanyuma rero nari nababwiye mwarigeze gukimbaza yuko basanze hariho defo ifise ugiye Madrid nubu yisangaho iyo defo rero ntibarayitorera umuti ubu nari nabwiye ubutwara rijya shyirahamwe ry'indege ya ASB kugira ngo aje kuvugana na societe twashyize mu ntoki kugira ngo bakore ibishoboka byose tubone isubiye kujya ku murongo kuko bavuga yuko bayisuzumye yoja gukorerwa mu Bwongereza ntiragendera cyari i Madrid rero nivyo turimo kugira ngo turabe yuko yosubira gukora ubajije uti yari maze guca ngahe ingora zihaba parking nayo nko biri kwiri hangahe bacabwira bati ayo yari yati iri kwira yari ahubwo nibaza kwaza arenga kure ku buryo uwo mugwe nabwiye baje kuraba ivyayo neza tumenye ico twakora hanyuma dusanze twoshobora kuyikora ko tukavuga tuti rondera iyindi tuyigurishe bizova ku cegeranyo bazaba batugiriye abahinga duce turacyo twakora mugabo murumva yuko bikenewe mugara ndabwira Burundi bwarahezagi naho biri uko Burundi bufise abagenzi benshi ingendo ngenda nyinshi ndara abagenzi baraduterera akavuga ati akiri indege ugenderega erega n'ikibano ciza akavuga ati ntiwirigura tama indege nzokurugikira ikujane turazi iwanyu yo kwiri muri garage hajya rero ntimugire ngo nkota indege gake kiretse zingendo ndende nabandi bakuru b'ihugu bose bategeza kuyipakiza mugaba handi urasanga abagenzi batubikora ko erega umuntu agirwa n'undi ntitwogire tugira ubwoba naho zoba erega hatsotera igihe tugira na zitanu none burundi buca emwe ndabijeje buca butera imbere cyane hinge dugira umutima umwe gusa duce tuca ku kivi muzobirawe ikindi kibazo ni igijanye no guhana indongozi ziba za nyonoye ndabwiza ukuri muri Burundi nta ndongozi nimwe ishobora kwiba no muri yo numwe ngo bikunde dufise amategeko yugaye neza nico cyo muzosanga ni biturire igiturire wagitanze n'uwagihawe baranwinga bose uzobonera ku gikorwa cyakozwe nabi niho cumenya ati haratazwe igiturire rero jewe nagize ishagu ico bita gushakashaka gushikaho ntora ndavuga nti none nk'ubu mbaye sentare nkaruca ndaruca gute nico gituma mubona uwo mfashe wese amahera ncangaruza kuko icambere ya ndongozi bwira urya mudandaza ngo ukamvuga ngo uzokwibonera ko agaca nwinga mugaga cafatwe nanje bya bintu ya mahera ntutayazaje ndagufata we wari yifye niho rero mubona uyatora hanyuma uvuze ngo nje mu rubanza hajya nuko abantu twahora dufata minenego ibintu bijyanye no gucurubanza ndabakarorero ka mpanda navuze nti fata yuko yari igiturire umushyize imbere y'intahe yuko indongozi ari bijejwe yari igiturire acabwira ati nakiriye kwa kangahe canga niki cazarwe nande yakimpereye hehe urubanza ni ucibwa n'icabona uwo yakimuhaye nta n'ubuzi n'igihe yakimuhereye ntuzi ingena ngana ntiyumva ko bagutsinze